Yes. Sekubingelele mshana, how are you?
Greetings, Baba. I'm blessed and highly favored.
I'm blessed and highly
Greetings.
favored. I'm blessed and
Amen.
highly favored too. Siyabonga kakhulu mshana. Yeah, angikudedele ubingelele nawe usukile namhlanje.
Ngiyabingelela kubo bonke ababukeli bethu nabalaleli kulolu hlelo ever since liqalile. I hope kuningi kakhulu enikutholile nenikufundile. Nami ngokunjalo ngithole izinto eziningi, ngifunde izinto eziningi from ubaba. So siyabonga kakhulu baba.
Okay, ngibonga thina-ke mshana. Asingabe sisalokhu sishona ngapha nangapha, simesane singena endabeni. Ma una i-review ya last week bese siqhubeka osukela namhlanje.
Amen. If abalaleli bethu nababukeli bezokhumbula, last week besikhuluma ngentando. Siyakhumbula ukuthi la esiphuma khona, for the past weeks besikhuluma about the mind, and then ubaba wabalula ukuthi-ke engqondweni ngeke sikwazi ukushiya iwili nonembeza. So last week-ke saqala sakhuluma ngentando ukuthi-ke intando kahle kahle iyini. Noma ngeke ngisabuyela emuva konke, you will get the previous episode to get the introduction. But nje ubaba kubalulekile kakhulu, kubalulekile ukuthi-ke it's either intando yakho i-controlled by the devil or by God. Kuyadiphenda ukuthi-ke ukweyiphi position ngaleso sikhathi. And baba, you also spoke about izinto that captures your will. Kulezo zinto wabalula baba uthando, wathi uthando it's one of the things elikwazi ukubamba intando yakho. Ngiyakhumbula ukuthi ubuhlezi usho baba uthi yena when you are in love uba yisigqila, because you cannot do your will kodwa you do the will yothando, noma for the sake of love. So waphinde ubaba wakhuluma about money, ukuthi imali yezinye izinto that captures our will. As a in the example yokuthi when you work usubanjwe entandweni, if I can put it that way, yokuthi lo muntu okuqashile uma ethe kufanele ufike ngo-8 uphume ngo-4, it doesn't matter ukuthi iziphi ezinye izinto ozofisa ukuzenza, kodwa ngenxa yokuthi imali inamandla phezu kwakho, ngoba iyona oyisebenzelayo oyifunayo. And then ubaba waphinde wabalula education ukuthi that's one of the things that captures your will. And okwesi-4 wabalula about ifiye, ukuthi yezinye zezinto ezenza ukuthi intando yakhe ibambeke, and also yenza ukuthi ungakwazi ukufinyelela la ekumele uye khona, yenza ukuthi ungakwazi ukufulfill i-purpose kaNkulunkulu for your life, ngoba ayikho into osuke une-confidence yayo yokuyenza. But ifiye iyakukhriplisha, ikutshela ukuthi you are not capable of doing it. So namhlanje baba, ngicela ukuthi siphinde siqhubeke entandweni. Njengoba kwi-introduction wawuchazile ukuthi intando yakho it's either it is being captured by the devil or by God. So namhlanje baba, bengisafisa ukuzwa njengabalaleli nathi njengababukeli, ukuzwa ukuthi-ke injani intando kaNkulunkulu, injani nentando kaSathane, ukuze mhlampe umuntu-ke ezokwazi nokuyisesha ukuthi-ke ngibona ngani ukuthi ngibanjwe intando kaSathane noma ngibanjwe intando kaNkulunkulu. Maybe if you can start there, ukuthi how do we differentiate the will of God and the will of the devil?
Okay, siyabonga kakhulu mshana. Thank you very much for recapping into eyenzeke last week. And also bese kuzoba ke yilokhu yanamhlanje ke. So sukela namhlanje ke sakhuluqhubeka kuyona intando ke. Ukuthi ke ubona kanjani ukuthi intando kaNkulunkulu noma intando kaSathane, ne?
Yes.
Yeah, so intando mshana, enye izinto engiyihighlightile last week ukuthi when it comes to the will, akekho umuntu onentando yakhe, if I may say, akekho umuntu onentando yakhe emhlabeni. Either you are doing God's will or you are doing the devil's will. So akekho umuntu onentando yakhe ongagaranta athi nje this is my will, this is what I want, uyayibona leyo nto leyo. But
yes,
everything it is God's, it is will either a will ka Nkulunkulu noma i will ka Satan. Hey, well, yabona. So, how do we know? UJesu uthe mayifika abafundi bakhe bambuza bathi Jesu sacela usifundise ukuthandaza. We don't know how to pray. Please, can you teach us how to pray? Then uJesu wayethi ke, manikhuleka nibokhuleka kanje nithi Baba wethu osekhulwini, malingcolise igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. So, mabethe ke intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Remember ukuthi ke uJesu mangabe eseGetsemane enye ezinye izinto ke azenza noma azisho. Wathi mayeseGetsemane ekhuleka wathi Baba adlule lesitsha ngingasiphuzanga. Wayesethi kodwa akungenzeki intando yami, akwenzeki intando yakho. Wathi nje asidlule lesitsha ngingasiphuzanga. Wayesethi akungenzeki intando yami kodwa akwenzeke intando yakho. Yabo. So uJesu uphinda athi ukudla engikudlayo kukwenza intando kaBaba ongithumileyo. Uyakuzwa leyo nto le. So uthi ukudla engikudlayo kukwenza intando kaBaba ongithumileyo. So ngamanye amazwi, Jesus himself as the Son of God. Yebo. Njengendodana kaNkulunkulu wakwazi ukuthi ethi ezophila la emhlabeni. Wathi nje, my food, yabona, is to do the will of my father. Ukudla engikudlayo kukwenza intando. What does that mean? Mayethi ukudla engikudlayo. Okusho ukuthi ke, whenever I think, whatever I desire, whatever I do, mina ngicabanga ukwenza intando nje kaBaba. Ayikho enye into. Yabo, ukudla kwami kukwenza intando kaNkulunkulu. Mangabe uzombheka ephendulana nabaFarisi, uthi mina ngibona ubaba esebenza ngeSabatha, ingakho ngisebenza ngeSabatha. Ngibona ubaba ekhulula ngeSabatha, ingakho ngikhulula abantu ngeSabatha. So everything that I'm doing right now, I am doing it because ngibone ubaba eyenza ngase ngiyayenza. And uJesu usikhombisile ukuthi intando kaBaba injani. Yayizwa leyo nto.
Yes.
Usikhombisile ukuthi intando kaBaba injani. And wasikhombisa ukuthi if senza intando kaBaba, ubaba uba njani if we are doing his will. Understand? So,
yes.
UJesu masobuka intando kaBaba kwakuwukuthi John 3 verse 16, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuba ilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uyayibona le nto le.
Yes.
So, ngamanye amazwi, intando kaBaba kwakuwukuthi uJesu ayinikele, abethelwe esiphambanweni, abulawe ngenxa yethu. Yabo. So, noma kwangelula, noma kwangemnandi, Jesu had to do his father's will. His father's will was for him to die. Intando kaBaba kaJesu kwako ukuthi uJesu akafe esiphambanweni. That was his father's will. Simbone seGetsemane ethi Baba, aqala tshela abafundi bakhe athi umoya wona uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Umoya wona uyavuma kodwa inyama iyona ebuthakathaka. Umoya wona umoya uyavuma kodwa inyama ebuthakathaka. Ngoba inyama iyona ezoshawa, inyama iyona ezohlweshulwa, inyama iyona ezolinyazwa, inyama iyona ezokhala. Uyayibona leyo nto leyo. Wayesethi inyama ayibuthaka, iyaphika, kodwa umoya uyavuma ngoba vesa uzukushawa wona umoya kodwa inyama. So sibona uJesu ukuthi mayethi ukudla engikudlayo kuwukwenza intando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uyazi mshana ukuthi ke umuntu angephile ngesinkwa sodwa. Uyabo.
Yes.
So mayethi uJesu ukudla engikudlayo. Uyazi ke ukuthi ke ukudla isinkwa semihla ngemihla. Uyabo.
Yes.
But uma
Yeah.
ngabe chaza uJesu uthi ayi baba ukwenza intando yakho kuwukudla kwami yonke isikhathi wayethi uJesu kufanele ngiyasebenza ngoba isemini biyeza ubusuku la ngisebenza khona muntu uyayibona leyo nto leyo. What does
Yes.
that mean? It means ngizokwenza intando kababa. And masiyibuka intando kababa, that's why abantu abaningi bayasaba makuthiwa akwenzeka intando yakho uyayibona, because isounda like intando kaNkulunkulu ibuhlungu, isounda like intando kaNkulunkulu ayimnandi. Uma ubona uJesu eseGetsemane athandaze iy'thukuthuku zakhe zibe njengegazi, athandaze iy'thukuthuku zakhe ajuluke aze iy'thukuthuku zakhe zibe njengegazi, of which kuchaza ukuthi-ke intando kaNkulunkulu ayilula futhi ayimnandi. Uma uthi umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Uyayibona leyo nto leyo. There is the devil ongafuni intando kaNkulunkulu yenzeke emhlabeni. Ulwisana naye wonke umuntu ofuna ukwenza intando kaBaba, ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Yet on the other side kunale ntando le ekuthiwe kaSathane. What is the will of the devil? Intando kaSathane eyokuthi icebo likaNkulunkulu, okay, icebo likaNkulunkulu alingafezeki emhlabeni. Kangangokuthi uPaul ubhalile wathi uNkulunkulu okukubo, uNkulunkulu walelizwe ophuphuthekisa iy'ngqondo zabantu ukuba kungasi ukukhanya kwenkazimulo kaKristu Jesu. Ngamanye amazwi, it is the will of the devil ukuthi abantu babe sebumnyameni. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu babe ignorance. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu bangalamukeli ivangeli likaKristu Jesu. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ufisa abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso lakhe, basindiswe, bathethelelwe izono, bakhululeke emandleni obumnyama. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini izwe likaNkulunkulu. And kuyintando kaSathane ukuthi abantu bonke babhubhe baye ekulahlweni kanye noSathane. Kuyintando kaSathane ukuthi abantu bangakhuli enkosini, bangakhuli ey'thelweni zikamoya, bangakhuli ey'phiweni zikamoya. Ngoba if bengakhuli ey'thelweni zikamoya, if bengakhuli ey'phiweni zikamoya, yes, bazofa, and mabefa bazoya ekulahleni kaNkulunkulu. Ngeke baze bayigcwalise intando kaNkulunkulu ngey'mpilo zabo emhlabeni. Kuyintando kaSathane ukuthi abantu bengadiscover the full potential yey'mpilo zabo. And ngicela ukusho ukuthi-ke uNkulunkulu uthe kuHoseya, my people perish for the lack of knowledge. Yeyizwa leyo nto leyo. My people, they perish because they are lacking knowledge. I-knowledge will make you to understand the will of God. I-knowledge will make you to know the truth, and the truth will set you free. I-knowledge will help you to open your eyes. I-knowledge will transform the spirit of your mind so that you will know what is right, what is true, what is holy, what is glorious. Ukwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Yayibona leyo nto leyo. So uSathane ufuna ke abantu bangayazi intando kaNkulunkulu ngey'mpilo zabo. Akafuni mshana, no, uSathane unama stages wonke, ngikutshela. Ufuna ukuthi ke akubambe ukuthi ungasindiswa. Kodwa make wasindiswa, yayizwa leyo nto leyo, ungalazi iqiniso elitholakala ekusindisweni kwakho. So make wasindiswa uzokwenza sure ukuthi ke awuzazi zonke izinto okufanele uzazi ensindisweni yakho, izinto zokuphendula. First of all, ufuna ukuthi ungazi ngemfundiso i-doctrine of sin. Ufuna ukuthi ungazi nge-doctrine of the Holy Spirit. Ufuna ukuthi ungazi nge-doctrine yokubekwa kwezandla. Ufuna ukuthi ungazi nge-doctrine yezwi likaNkulunkulu. Ufuna ukuthi ungazi nge-doctrine ye-baptism. We understand lezo zinto. Zonke lezo zinto izinto okufanele uzazi zu-first year wasevangelini. Ufuna ukuthi ungayazi intando kaNkulunkulu ngokusindiswa kwakho. Ufuna ukuthi ungayazi intando kaNkulunkulu ngeBhayibheli. Ufuna ungayazi intando kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Ufuna ungayazi intando kaNkulunkulu ngeyiphiwo zikamoya. Ufuna ungayazi intando kaNkulunkulu ngogcobo. Yayizo leyo nto. So, if you don't know anything about these few things, you won't understand intando kaNkulunkulu ukuthi iyini ngawe. Angeke uzofuna ukuthi ungazazi ukuthi ke njengoba ususindisiwe ke ubizelweni, iyini intando kaNkulunkulu ngokusindiswa kwakho. Uzokwenza sure ukuthi ubeke indwangu la yonke into awuyambulelwa ekuqaleni ngoba uma ungase wazi ngempilo yakho ekuqaleni uzoba ne-impact emhlabeni, uzoba ne-impact empilweni yakho, uzoba ne-impact emhlabeni, uzoba ne-impact kubantu abasondele eduze kwakho ngoba you know who you are and you know whose you are. Uyayizwa lento leyo? Yes. So many people, they don't know i-will kaNkulunkulu ngabo emhlabeni. So many people, they don't know i-will kaNkulunkulu ngendawo abakuyona. They don't know what they are calling. Remember, mzukwane uPaul esindiswa, eshawa unyazi uJesu. On the first day esindiswa, uJesu wambuza wathi ungizingelelani Paul na. Wayesethi ungubani inkosi na. Wathi mina nguJesu ene omzingelayo. Wayesethi ke esemshayile wayesethi sukuma ungene elokhu ke eDamaseku, right? Bamhola bamyisa eDamaseku. So mangabe esetshela ulona etshela uAnanias uthi Ananias, uSawuli ukubonile umbeka izandla evuleka amehlo. Wayesethi uAnanias wathi Nkosi, ufuna ngiyokwenzani kulowo muntu ngoba lowo muntu uphethe izincwadi uzosibopha, ufuna ukuthi sibophe singaphinde sikhulume egameni lakho. Yayizwa leyo nto leyo. Then emva kwalokho wayesethi, no, ngicela uye kuyena uyombeka izandla uphinde abone ngoba ukubonile, yambona, ukubonile uza uzombeka izandla evuleka amehlo ngoba na intando yakhe, ngoba lo Saul lo obenzingela uyisitsha sami sokuphatha igama lami kubo abezizwe nabantwana bakwa-Israyeli. Uyayizwa intando kaNkulunkulu ngoPaul? Lo ngethile uyisitsha sami, intando kaNkulunkulu le sokuphatha izwe lami, ivangeli, kwabantwana bakwa-Israyeli kubaJuda nakwabezizwe. In other words, uyasho manje ukuthi-ke lo Paul lo uzophatha ivangeli uyisitsha sami, he is my chosen vessel kwabezizwe. Ngamanye amazwi uthi lo umpostoli wami, uzoba umpostoli wabajuda ku-Israyeli bese zoba umpostoli wabezizwe. Ukhethwe yimina, ugcotshwe yimina, ubizwe yimina, usindiswe yimina. Uyayizwa leyo nto le? So how many people abathi uma besindiswa bengazi ukuthi babavangeli, bengazi ukuthi babaprofethi, bengazi ukuthi ke bawobani empilweni yabo? Because that's a very important thing to discover about the will of God, ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. UJesu knew exactly ukuthi uNkulunkulu umbizeleni. Ubiza abafundi bakhe uthi bathi abantu ngubani, what is, who am I, yabona? Basebethi abafundi bakhe wena, bathi abantu ungu-Elijah, abanye bathi uJohn umbhabhadisi, abanye bathi uJeremiah, abanye bathi uso and so, abanye bathi uso and so. Wayesethi nina nithi ngubani? Wayesethi mina ngithi nguPetro indodana, kusho uPetro ke manje. Wayesethi ke wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uyayizwa leyo nto, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Manje ulokhu uPetro wambulekelwa ukuthi uJesu ubani, intando kaNkulunkulu. Usethi hey wena Petro, hey wena Simon, inyama negazi ayikwambulelanga lokhu. Ubaba osezulwini okwambulela ukuthi mina ngingubani. Intando kaNkulunkulu ngami ngingumesaya. Intando kaNkulunkulu ngami ngingocotshiweyo la emhlabeni ozokwenza umahluko ey'mpilweni zabantu. So when you discover the will of God, I'm telling you, Mshana, you will grow according to your calling. You will follow your calling. You will look for people who will mentor you. You will look for people who will train you. You will look for people who will grow you and coach you, and abantu who will empower you, so that you will be the person who will live according to your potential, according to your to the capacity that God has called you to be. Yayibona leyo nto leyo. Uma ungayazi intando kaNkulunkulu, uyadunguza. Uyakwazi ukudunguza. Uyadunguza. Uhamba ushayiseka ngapha nangapha. Uhamba ungena ngapha nangapha. Uhamba uyihloma kuwo wonke. Uhamba ungena kuwo wonke amabandla. Uhamba uyihlama kuwo wonke ama-group. Uhamba uyingena yonke indawo. You waste so much time. You make so many mistakes. You hurt yourself. You bruise yourself because you don't know the will of God about your life. Yabona Mshana, into eyenzakalayo because you don't know the will of God. You hurt yourself endleleni when you want to discover what is the will of God about your life. Yayizwa leyo nto leyo. Because once you understand ukuthi ke, what is the will of God about my life? What is the will of God about my soul? What is the will of God about my future? What is the will of God according to the family engizalelwe kuyona? What is the will of God according to the church engiya kuyona? Uthi uJesu akekho zakumina engadonswanga ubaba. Uyayizwa leyo nto leyo. It is the will of God ukuthi ngisonte noSwane Msomi. It is the will of God to serve uSwane Msomi. It is the will of God ukuba sesontweni likaSwane Msomi. It is the will, yonke into ofanele kuwazi ukuthi why am I here? It is the will of God for me to be here. Yayizwa leyo nto leyo. Uthi Moses ke njengoba ngilana uNkulunkulu nginamalimu njengoba nginamalimu uso ulona ngeke azangizwe uFaro ngeke azangizwe mangabe ngikhuluma ngoba nginamalimu abantu ngeke baze bangizwe ngikhuluma nginamalimu. Usethi ubani owenza umuntu onamalimu na? Kuyintando yami ukuthi ube namalimu so that ungeke uze uphakame, so that ngeke uze uyitshele ukuthi ke ngisebenzisa abantu aba-accurate, ngisebenzisa abantu abama-eloquent speaker. Ungeke uze uyitshele ukuthi ke ngikhethe ngoba ufanele. Uyayizwa leyo nto leyo. Then emva kwalokho-ke wayesethi umfowenu u-Aaron usendleleni umfowenu u-Aaron uzoba umprofethi wakho, wena uzokhuluma kuyena, yena bese yakukhulumela. That was the will of God. Unkulunkulu chooses people abakumentorishoye. Unkulunkulu chooses people abakusevayo, abakusizayo. Unkulunkulu wahamba no-Elijah. U-Elijah wahamba wayofuna u-Elisha owamseva. Uyayizwa leyo nto leyo. Wayesetransfer i-anointing yakhe phezu kwa-Elisha. U-Elisha yena wathola umuntu azomseva kwakuthiwa uGehazi. Uyayizwa, umuntu nomuntu wakhe, umuntu nabantu bakhe bakithi uthi uNkulunkulu mayitshela uJoshua uthi Joshua uzokwenza labantu badle izwe engalifungelo yise babo. So ngamanye amazwi God has given you abantu abazosindiswa ngawo, abantu abazoqeqeshwa ngawe, abantu abazokhuliswa ngawo kuyintando kaNkulunkulu. Khona abantu abalethwa uNkulunkulu empilweni yakho ongabazi nokuthi bavelaphi, futhi ongazange wabashumayeza, abangazange basindiswa ngawe, kodwa babizelwe empilweni yakho to come and serve you. Noma bengasindiswanga ngawe, bakhona abantu abasindiswe ngawe abazohamba beyoseva abanye abantu abangazange basindiswe ngawe. Khona omunye otshalayo, khona ohlwanyelayo, khona okhulisayo, futhi uNkulunkulu konke lokho. Uyayibona, people they don't understand. So you need to discover ukuthi what is the perfect will ngempilo yakho. Uyayibona le nto leyo. Even intando kaNkulunkulu ingabuhlungu, inganzima, kodwa if wazi ukuthi this is the perfect will for me, you don't care. Uyabona? So fuwazi ukuthi lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngawo, you don't care ukuthi ke uphila ka, because where there is a vision there is a provision. Yabona? So manje mshana ngitshela ukuthi ke intando kaNkulunkulu, many people they live without knowing what is the perfect will of God. They live, it is a dangerous thing mshana to live emhlabeni ungayazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakho, ngoba ezinye izinto udlula kuzona ngoba awuyazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Ezinye izinto ungena kuzona ngoba uyazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakho, ulokhu uyishayisa nje, ulokhu uyilimaza, ulokhu uyimoshela isikhathi. But namhlanje I want you to understand what is the will of God. What is the perfect will of God? Because if you don't understand, ngicabanga ukuthi ngidlulele ngale kombuzo obuzile ukuthi how is it like i will kaNkulunkulu? I will kaNkulunkulu mshana ikwenza ukuthi uthi ke yini engangehlukanisa ne will kaNkulunkulu. Uyayibona leyo nto? Angeke ngisasho njengoPaul ethi yini engangehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Uyabona? So ngifuna ukusho ukuthi angithi yazi ukuthi uthando lwenye ezinye izinto ezithumbi will, angithi. So manje kusho ukuthi ke yini engangihlukanisa ne-will kaNkulunkulu? Ngabe ukuzingelwa, ngabe ukulingwa, ngabe ukulamba, ngabe ukuhlupheka, ngabe ukuthukwa, ngabe zonke lezo, yini engangihlukanisa uthando lukaNkulunkulu? Nothing that shall separate me from the will of God. I-will kaNkulunkulu mayibiza ukuthi ngiyofa, ngizofa. Mayibiza ukuthi ngiyolamba, ngiyolamba. Mayibiza ukuthi ke ngiyohlupheka, ngiyohlupheka. Because it is the will of my Father. If my will of my Father ithi ngiyofa esiphambanweni, uJesu uyofa esiphambanweni. If i-will kaNkulunkulu ithi ngihamba noMoses, ngizomserve uMoses ethi sentabeni for 40 days, mina ngibe sechopheni lentaba for 40 days. Why? Because it is the will of my Father. Kunabantu la who are willing. Kukhona insizwa egama la angazi noma isaphila yini, i-devil worshipper. Ngicabanga ukuthi lona devil worshippers, i-devil worshipper elidumile umhlaba wonke ekuthiwa uTim LaVey. Tim LaVey akanamahloni ngokuthi ukhonza uSathane, akanamahloni ukuthi uNkulunkulu wakhe uSathane, akanamahloni ukuthi ubaba wakhe uSathane. Useze wakompoza wahlanganisa neBhayibheli likaSathane elifundwa amadevil worshippers. Akanamahloni, he's a human being. Intando yakhe nje yathathwa uSathane ngokupheleleyo, umseve uSathane ngenhliziyo yakhe ephelele. Akasabi muntu emhlabeni. Uyazi nje ukuthi ubaba wakhe uSathane, uyazi ukuthi uye esihogweni. Thina sikhuluma ngeZulu, yena ukhuluma ngesihogo aya kusona. Uyayibona leyo nto? Because intando yakhe ithathiwe uSathane ukwenza igazi, uSathane ukwenza ukhonza abaphansi, uSathane ukwenza ukuthi ugcwale iy'ntambo umzimba wonke, uSathane ukwenza ukuthi-ke udayise ngomzimba wakho ungabi namahloni, uSathane ukwenza ube umbulali ungabi namahloni. Intando kaSathane-ke leyo. Wazi kahle ukuthi uma ngikwenza lokhu ngiye esihogweni, ngiyolahlwa kuze So that's the thing. I think maybe ke ngikwazile ukuthi ke ngiveze intando kaNkuluNkulu ukuthi njani, ngiveze nentando kaSathane, because intando kaSathane is just the opposite yentando kaNkuluNkulu. And bese ngiyakuveza ukuthi ke usenkingeni if you don't know what is the perfect will of God. Yeah, but awukwazi ukuphila emhlabeni ungayazi intando kaNkuluNkulu ngempilo yakho. Because you will waste iminyaka emhlabeni, you will waste ama decades emhlabeni, you will waste life emhlabeni ngaphandle kokukwazi ukuthi iyini intando kaNkuluNkulu ngempilo yakho. Uyowatravela wonke amabandla khona eThekwini, uyowatravela wonke amabandla khona eSouth Africa, uyowatravela wonke amabandla akhona eAfrika nasemhlabeni wonke, because you don't know what is the will of God ngempilo yakho. Buka uJesu owayazi ukuthi intando kaNkuluNkulu ngempilo yakhe injani. Wa impacta umhlaba ngo 3 years. He impacted the whole world in 3 years because he knew what was he called to do. UJesu waphila washumayela ivangeli. Khumbula ukuthi wayethi kwakunxanelekile ukuthi adabule iSamaria. Wayazi ukuthi sekufanele ngiye eSamaria, sekufanele ngiye eGalile, sekufanele ngiye eCapernaum, sekufanele ngiye eJericho, sekufanele ngiye endaweni ethize. Yabona umuntu oyazi intando kaNkulunkulu ngaye aka waste isikhathi. Uya kufanele abe khona ngaleso sikhathi because who touched nalo ambizileyo.
God is in touch
with the one who has called him. When you know the will of God, you don't know. It doesn't matter ubani ukuphi, wenzani, kwenzakalani empilweni yakhe. What is the will of God about your life?
Yo, Baba, that was so powerful. And wambule izinto ey'ningi nokuthi umuntu akwazi ukuyi-check-a, akwazi ukuyilalela ukuthi kahle kahle yini into uNkulunkulu ambizele yona. Ngiyakhumbula ukuthi khona into yonke wayibalula though we uyibalula eklasini ebesinalo. Ukhuluma ngokuthi it's dangerous umuntu ukuthi aphile without having a will or having a purpose of God. And you said you are never too old or young to know the will of God or the purpose of God for your life. Mhlawumbe baba umbuzo engigcina nje engingawubuza as usokhulume kamnandi kangaka ukuthi ke umuntu obeseyizwile intando kaNkuluNkulu kodwa olwisana nayo ukuyilda kuyona noma oyiresistayo, imaphi ama-consequences enzakalayo kumuntu oresist intando kaNkuluNkulu ngempilo yakhe?
Iyo mshana ozobuza umbuzo onzima ozofaka abantu enkingeni.
UNkulunkulu
uma bengena enkingeni abasole wena mshana.
Aw Jesus.
No, I'm joking. You see, Mshana, the question that you have asked right now, Yoguti, ama consequences when you have discovered the will of God and wangayikwazi ukuyifulfill empilweni. You will never, when yourself too, you will never be fulfilled in your life. Uyophuza utshwala unganeli. Uyojola uzuquleke. Uyothakatha uzuyithakathe wena. Uyoqamba amanga owakholwa amanga wakho uzuyiqambele nawe amanga. Look at uSaul. UNkulunkulu chose him. He was the first king yakwa Israel. UNkulunkulu ayefuna ukufulfill intando yakhe ngayo. But he decided ukuthi imhlubu uNkulunkulu ingamlaleli. Uyakhumbula ukuthi izangoma ayibulala ezweni ngesikhathi sakhe esahambisana esenza intando kaNkuluNkulu. But ekugcineni eselahle intando kaNkuluNkulu into eyenzeka ukuthi yena uqobo lwakhe kule zangoma ayeyixoshile nakade eyibulele wahamba wayiconsulta kuzona izangoma wayocela kuzona ukuthi angivulele angisakwazi ukuzwa izwi likaNkuluNkulu sengifuna ukuzwa izwi labaphansi manje wahamba wayovusa uSamuweli esekade ayifela wamvusa emangcwabeni wazothi akazokhuluma naye wakhulu sangoma savusa uSamuweli emangcwabeni wavuka weza kwabaphilayo wathi Samuel ungivuselani ungihluphelani ngiyiphumulele ngiyekele ngihlale because when uphambene noNkulunkulu uyishiyile intando kaNkulunkulu so make walahlekelwa intando kaNkulunkulu shana hayi usebhadini lamabhad useshweni lamashwa usenkingeni yeyinkinga uyidalela inkinga ngoba uSathane wenza sure ukuthi uyakucwilisa odakeni olibishayo wenza sure ukuthi uyokuvalela egodini lethunzi lokufa wenza sure ukuthi uyawushisa unembeza wakhe awushise ngophawu ukuze ungaphinde kuvuke imizwa noma uvuke unembeza ukuthi uphenduke ngelinye ilanga uhamba uyothi shone noma uyothi tshobe emandleni obumnyama ucwile usebenzele yena futhi engeza ukukuriwada ngalutho lona shwa lokuthi ke uthi uNkulunkulu esekwambulelile intando yakho ugcina ungayenzanga ugcina ungaphumelelanga uyethu ibhadi mshana elinzima ngendlela eyisimanga you see so many mistakes abantu abayenzayo mshana ile yokuthi ucabanga ukuthi intando kaNkulunkulu into enkulu okufanele ukuthi uyenze emhlabeni but intando kaNkulunkulu it's just a smaller nyana thing mshana le othi mawuyenza amhlamba ngisho kanje mshana mhlamba uzothi omunye I've never been prophesied ukuthi ngibizelweni
okay
the first thing that you need to do mshana which is the will of God without being prophesied ukuthi umvangeli umprofeti umalusi umpostoli uthisha uyini yani kuphi kanjani ngobani so when you do something uthi mawusuyenzile leyo nto noma ungakhokhelwanga bene fulfillment kuleyo nto le ubokwazi ukuthi intando kaNkuluNkulu le ngiphi
Yeah.
Ngithi mshana when you are doing something leyo nto othi mangabuyenza uyenze noma ungakhokhelwanga noma ungacelwanga uthi masuyenzile leyo nto ujabule noma ungashawelanga izandla noma ungabongwanga ujabule uthi ngiyenzile lento uNkulunkulu ujabulile that's the perfect will for your life akekho prophetile akekho kutshelile ukuthi ubizelwe leyo nto leyo you were driven from within you were driven enhlizweni you were driven entandweni khona obamstering othi kanje yenza yenza lo uthi mase ukwenzile ujabule uthi yabo ungatshelwanga muntu ungaprofetswanga ungaphuphanga lutho kodwa uthi mawusuyenzile lento uthi yes yayibona leyo nto le so that's a perfect will of God landela leyo nto ke leyo nto le iyona le yabamba uJoshua yamkhiphela endlini yamkhipha kubo wahamba wayithola esehamba noMoses wayithola esentabeni noMoses wayithola eseHoreb noMoses wayithola esendaweni angakaza cabanga ukuthi angaba kuzona wayithola esekhona noMoses uyayibona leyo nto le asizwa lathi wakhona uJoshua umntakanuni wake wabiza uMoses wathi Moses ngilandele Joshua ngilandele mfana wami ngifuna ube iamabhera yami no there was no time like that yake yavela there was no opportunity like that uyena owayibonelile indoda ebiziwe uNkulunkulu wathi akabe seduze kwayo wathi akayiphathele izinto wathi akayihole wathi akayivikele wathi akayigayide wathi akabe seduze ngoba le ndoda le yayingakabi ney'ngane ey'khulile le ndoda le yayingakabi kodwa uNkulunkulu wayeseyibizile le nto le ndoda le yadriveka ngaphakathi yayizwa leyo nto le uSamson azangatshelwe ukuthi akahamba ayohlupha amaFilisti wayizwela ngaphakathi ukuthi mina hayi labantu laba ngizobahlupha laba ngizobashaya labantu laba ngizobadonora laba uyayizwa leyo nto le le nto le yayimdriva ngaphakathi enhlizweni yakhe wena ungalindeli ukuthi uzoprofethwa utshele iy'ndaba ey'nkulu utshelwe ukuthi uNkulunkulu disi uNkulunkulu dense ukugcobile ubizile ukhethile ngeke uze kufane njengakuthina ngeke uze ubizwe njengami ngeke uze ubizwe njengo-Isaya owabona umbono esethempelini eyibona izono zakhe amen amen amen
yo Wow, Baba. Yo, thank you so much, Baba. Hlampeke ogcina ngci baba engawubuza njengoba eqaleni uke wakhuluma ngokuthi i-perfect will of God ikwenza ukuthi uphile la owazi ukuthi I'm doing the will of God and I ngiba nejoy and peace mengabe ngiyenza. So baba ngicela ukubuza ukuthi ke enjani intando kaNkulunkulu e-perfect enjani futhi intando kaNkulunkulu e-permissive.
We mshana nembuzo yakho. You are a princess of unikezwe namhlanje imendlela. Okay. So, Mshana, the perfect will of God gives you courage for any season, for any trouble, for any test and trials. The will of God. Upawule ya profeta. Ukai. Uthatha ingubo yakhe ibhande lakhe uyibopha ezandleni uthi umnikazi waleli bhande ibopho zimhlalele eJerusalem yayizala ya prophet umprophet umnikazi waleli bhande ibopho zimhlalele eJerusalem yazi uPaul uthini uthi hayi bazalwane bamthandazele bamthandazele bese ethi hayi bazalwane yazani kahleni ngiyekeleni ngiyakhona mina eJerusalem ngoba kuyintando kaNkulunkulu for me to go to Jerusalem cela mina thiwa bamncenga bakhala bazalwane uPaul wathi yani kahleni madoda ngithandazeleni ukuthi uNkulunkulu angigcine kodwa khona ngiyobhekana nalezi nhlupheke eyiseJerusalem I will not run away from Jerusalem ngiyakhona impela bamncenga abazalwane bahluleke ukumncenga mshana because it was the will of God for him to go and suffer eJerusalem intando kaNkulunkulu mshana ikwenza uyosafarisha kodwa ujabulela khona ukuthi ke ngiyobusiswa ngibusisiwe mangipheka ngenxa kaKristu ngibusisiwe mangilamba ngenxa kaKristu ngibusisiwe mangithukwa ngenxa kaKristu ngibusisiwe mangiqanjelwa manga ngenxa kaKristu iyona nto emnandi leyo ngoba umvuzo wami mkhulu ezulwini mkhulu nala emhlabeni That's a perfect will of God. Mshanga, into esiyibiza ngokuthi i-permissive will. Uyalizwa negama liyayisholo lithi permissive. That means you are permitted. But it's not the will of God.
Okay.
You are permitted. uvunyeliwe. It's not a perfect will of God. It's a permissive will of God. You have been allowed because ungalaleli kwakho. You have been allowed because of ukucela kwakho. So, abantu abaningi mshana baphila kwi permissive will of God. I permissive will of God mshana ayifani ne perfect will of God. You can die kwi permissive will of God. Uyezulwini. With perfect will of God, that's where God gets the glory. On a perfect will of God. Unkulunkulu ngo Jesu wajabula wathokoza. Upu unkulunkulu ngo Paul wajabula wathokoza. Unkulunkulu ngabapostoli wajabula wathokoza. Unkulunkulu ngo Judas Iscariot wajabula wathokoza ngoba that was the perfect will kaNkulunkulu ukuthi adayise uJesu. There are people uNkulunkulu abadesignela ukuthi benze show ukuthi bagcwalise icebo lakhe noma ngabe it's on the opposite side. Ngaphandle kwa Judas Iscariot, there was no Jesus who was going to be crucified. UJesu wamkhetha azi kahle ukuthi uzomdayisa. Uyayiza leyo nto leyo.
Yes.
So izinto ey'njengalezo, i-perfect will of God ukuthi abantu bonke basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso, bafinyelele kumazini uKristu Jesu.
Yeah.
I-permissive will of God ukuthi abantu baphile emhlabeni. Abavumele baphile. Bese beyafa, bengayazanga intando kaNkulunkulu.
Oh my goodness.
Abadedele baphile baze baguge. Kodwa babe nebhali lokuthi bangayazi perfect will kaNkulunkulu ngeimpilo zabo.
Hayi baba.
I-perfect will kaNkulunkulu ileyo ukuthi abazalwane basindiswe. I-permissive will kaNkulunkulu eyokuthi baze bafe bengayazanga, bengayenzanga intando kaNkulunkulu epheleleyo ngokuphila kwabo emhlabeni. Kunabazalwane abazuze bafe. Abanye bekufanele bakompoze amaculo kodwa bangawakompozanga. Abanye bekufanele babhale iy'ncwadi kodwa bayibhalanga. Abanye bekufanele bashintshe iy'mpilo zabantu kodwa abayishintshanga iy'mpilo zabantu. That's a painful thing, mshana. Anyone can be on ukuthi uphile emhlabeni ongayifulfillanga intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Uze ufe fifi. If I can, I may say, uze ufe ungayenzanga intando kaNkulunkulu. Ungalifulfillanga icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Perfect will of God. Sindisiwe, kodwa uyazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. You are on the permissive will of God. I pray today ukuthi abantu ababe kwi perfect will kaNkulunkulu. So that the impilo zabo zingeke isafana nakuqala. Over to you, Shana.
Oh, thank you so much, Baba, for today. Sifunde kakhulu. That was the questions that I had, and uphendule Baba, wangiphendulela namanye ama questions kukho konke osukhulume ngakho namhlanje.
Siyabonga kakhulu, Mshana.
Thank you so much.
Sesivalile ke mshana.
Amen.
Okay, Imam Shana, let me pray for them so that people will be guided, will be able to discover the will of God.
Okay.
Yeah. Sengiyacabanga nje, I feel tempted. Ngiyakholwa ukuthi ke oxwela umprofethi usenze imandla ulalela ukuthi ke we need to ukubaprofethela intando kaNkulunkulu.
She's not connected.
Okay.
Yes, she's not connected.
Okay, but I hope uzokwazi ukuthi ayibone le, but you will brief her so that we, because enye yezinto le people they need to know about the will of God influence. Yes, yes, yes.
Wow.
Awucabange nje uAna Mshana beno Simon ukuthi kwakuthiwe intando kaNkulunkulu ngabo ngeke baze bafe bengambonanga ubaby Jesus, ubaby Messiah. Bajabulela ukubona ubaby Messiah base behamba. What is the will of God about your life? What is the will of God? Let me pray for them. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, I pray for abalaleli, ababukeli njengamanje, ukuba badiscover intando kaNkulunkulu ngeimpilo zabo. Father God, in the name of Jesus, I pray today ukuthi they discover the perfect will of God about their life. I know sometimes it's not easy to discover your will. It's not easy to discover your will. Father, by the Holy Spirit, let them discover your will. Please command your angels to help them to discover your will. Please allow the Holy Spirit to make them discover your will concerning their lives, Father God. In Jesus' mighty name, right now. In Jesus' name, right now, Father God, I release the knowledge of the truth of the will of God about their life. In Jesus' mighty name, I declare the blessing. I declare the perfect will to be revealed over their life. Anything embozi ingqondo yabo ukuba bangakhanyiseleki ngentando yabo namhlanje, I remove it. Khanyisa amehlo enhliziyo yabo ukuba bakwazi okumhlophe nokuyintando yakho. Egameni likaJesu, I declare my Heavenly Father ukuthi sekwenzekile, sekuphelelisiwe. In Jesus' name, amen.